the boy coming number one. Oh my gosh, bona kama ndani ya batoshi, mitungi changanya mimoshi, kondeka dondo karaposhi. Amjasema mpaka mseme na mtasema, amjasema mpaka mseme na mtasema, mbona sifiwe.